dosi nchuti ziza chane yara uze na yizi yafati shi jumgozi ni waruku to kwayo ngundi songo yezangize imboheyu mukiza duwiwe na wenu waje gushi tibi hetyonse. Oh, shitty, we have yours. Don't see truthy. Sees a chane. Yaviria. Mana so. Yanny gooza. A moogie. Now when yara ye hire, no ne sigi shingi chuma kumi nuvya jivyo se hivya je na je je wukanje nivyu muki zawanje. Sinchuti ziza chane numujana mawanje andongo ora hoja honse andinda andindu masiwanje narufucha ubugingo nana bamaraika unabiriho nabizoza yonaduka ya nawe unabiriho nabizoza Jonando kanya na na we oh oh Jonando kanya na we ya Yeshurie kya nenda Kanguhugi eko ku imbabazi zawe kera wa ranyerese no nubu wihishemo